Molweni kwakho, igama lam ndingu Akhona. Kule ividiyo ke kuthiwa masiphinde senze lula ke u-negative 1 umphindaphinde ngo-negative 7 umdibanise no-2 umphindaphinde ngo-3 umdibanise no-2 uvale izibiyeli zakho uthabathe u-5 one-exponent ngo-2. Into ke ukhumbule uba kwi-order of i-operations okanye ucwangciso lwezibalo uqala ke ngezibiyeli ulandele nge-exponents. Sinayo ke apha i-exponent kwesi sibalo sethu, ulandele ke ngophindaphindo okanye ukwahlula, ekugqibeleni ke ngokulandele ukudibanisa nokuthabatha. Masizame ke ngokuthi senze ke le ngxaki. Masiqale ke ngezibiyeli zethu, ii-brackets. Sino 3 umdibanise no 2 apha, singaqala ngokujonga yena ke lowo olingana ke no 5. U-3 xa umdibanise no 2 ulingana no 5. Sibe nalo ke ne-exponent u-negative 5 one-exponent engu-2. 5 squared ke ngamanye amagama. Sifuna ke ngokuthi senze lo exponent phambi koba sizihluphe ngokuthabatha okanye ukudibanisa. Ngu-25 ke u-5 xa umphindaphinde ngomnye u-5 ukunika u-25. Sawenza ke u-negative 1 okwizibiyeli, sibe no-negative 7 ono-2 umphindaphinde ngu-5. Size sivale ngoku izibiyeli zethu. Sivale izibiyeli zethu sibe no uthabathe u-25. Ngoku into esifuna uyenza ke, sifuna uphindaphinda. Ungathi sinezinye ngoku izibiyeli apha ngaphakathi, waye sivele sijonge zona, sisusa la negative 7. Kodwa ke akho nto izayitshintsha, singavele simyeke nje. Sifuna ke ngoku ukuthi sijonge sonke yonke le nto ilapha kwizibiyeli zethu. Masiqale ke ngoku senze ke ngoku ucwangciso lwamanani. Masijonge ke ngoku uphindaphindo phambi koba sidibanise nantoni. Sino-2 umphindaphindo ngu-5, ngu-10 ke lowo. Ngiyabona ke ngoku siphinde ke ngoku sibe no siqhubeke sithi sino negative 1 umphindaphinde ngo-negative 7 umdibanise ke no-10. Sivale ke ngoku izibiyeli zethu sithabathe u-25. Ngoku ke ngoku sizawuvele sijonge le nto ilula ke, sithi u-negative 7 umdibanise no-10. Sizawuqala ke ku-negative 7. Masenze ke umgcamanani wethu. Siqale umgcamanani. Siqala ke ngo-negative 7. Siqala ku-negative 7 okwicala lethu lasekhohlo. Sidibanise ngoku-10. Sizawutsiba ke side siyofika ku-10 xa sisiya ekunene. Uyabona ubuyela ku-0 ke ngoku xa usiya ku-10. Sifike ke ngoku ku-10 ngo-3. Sawuthi 7, 8, 9, 10 siyofika ku-3. Isifikisa loo nto ke ngoku ku-3 o-positive. Enye indlela yocinga ngayo kukuthi ke sidibanisa ke iimpawu ezingafaniyo, u-negative no-positive. Into esizawuyenza ke ngoku, inani lethu elikhulu apha ngu-positive. Inani impendulo yethu izawuba positive ke nayo. U-10 ke u-positive, sawuthi u-10 uthabathe u-7 ngu-3. Yabona iyafana nale nto besiyifunumene kumgca wethu wamanani. Sawuthi ke ngoku u-negative 1 umphindaphinde. Ndifuna ke ukuthi ucacele ukuthi ii-brackets okanye i-parenthesis into eyi-1 ke leyo iyafana, zizibiyeli zonke. izindlela ezibizwa ngayo kwindawo ezahlukeneyo, njengoba beSouth Africa sithi zii-brackets, mhlawumbi iAmerica bangathi ke zii-parentheses. Siphinde ke ngoku sifuna ukuthi senze uphindaphindo phambi kokudibanisa okanye ukuthabatha. Sawuthi u-negative 1 umphindaphinde ngo-3 ibe ngu-negative 3, sithabathe u-25 wethu. Sawuthi u-negative 3 uthabathe u-25, siyadibanisa ke ngoku iimpawu ezifanayo ke sino-negative apha. Sizawuthi ke ngoku izawunyuka ke ngoku. Sithi u-3 uthabathe u-minus 25. Sifumane bani ke ngoku? Sifumane u-negative 28. Sifumana u-negative 28. Ndiyathemba ke uba ucacelwe ke, sigqibile.